Namusi ndi khou ngwambisa nga vhathu vho no pfi vhahalivho, fhedzi kha ndi thome kha vho riṋe vhafumakadzi kana vhasidzana vhane vha khou aluwa vhane vha vhaswa. Ndi khou humbula uri musi hezwi ri tshi khou aluwa ri tshi khou ḓi tshila ri phuḽenele matshilo ashu zwavhuḓi. Bibeli i ri ḓilileleni na vhana vhavho iwe. Murena vha vha khou amba mini vha tshi ralo? U wana maḓuvha hano maḓuvha i vhunzhi ha vhathu a vha tsha ḓililela na vhana vhavho. Vha re na vhanna vha bizi vha khou lilela vhanna, a vha lileli vhana vhavho. U wana munna arali vha khou shuma a tshi shuma nṱha wa maine wa gaiga, nṋe ndi tshi dzula hafha ndi ṱoḓana na mafounu dza vhangana vhawe, ndi khou ngo gada khathihi na u vhudzisa uri hu khou itea mini ngani. Vhaḽa vhana vhe a pfhi ri vha lilele ro vhabeba, a ri nyagi na u ḓivha uri tshikoloni tshavho hu khou itea mini, a ri nyagi na u ḓivha uri vha khou phasa zwavhuḓi na, a ri nyagi na u ḓivha uri avho vhana vhangana vhavho ndi vho nnyi, hone vho nnyi vha hone vha bva fhi, zwi itisa hani zwa havho. Ngauri ṅwana a tshe muṱuku arali a sa ṱhogomeliwa u vha na muhumbulo wo shandeyaho. Khoyo ṅwana a aluwa muḓini une mie wa vha dependa kha vho malume wawe, musadzi wa vha tshi iteliwa zwithu na mie wa vha nyago iteliwa zwithu, na ene zwi amba uri a tshi hula u khou tswenya dzikhaladzi dzawe. Zwino vhathu a ri aluse, a ri ḓililele, ri lilele na vhana vhashu. The way ine nṋe mune nda aluwa ngayo ndo shaya vhuḓifhinduleli, ndi tshinyala lushaka ludaho. Zwine nṋe nda ita na ṅwananga wa pfhesesa u ita zwenezwo, musi rine ro rali hezwi ri tshi khou aluwa ri wana ri na dzikhaladzi dza vhoriṋe, hedzi dzikhaladzi dza vhoriṋe arali rine ro tambisa tshifhinga nga maanḓa ende ri sa khou ṱavhanya ra nyago ḓi developer in time, ri tshi vha na vhana rine vhana vha vhoriṋe vha ḓo wana muthu a tshi to mufounela na khaladzi yawe na musi a na mufumakadzi, hello abe andani ana zwienda ha vhone wo problem ya ṅwana wavho i tshi vha problem ya uḽanga ndavha uri miyavho na vhone vha ḓo dza uri vhone vha itelwa zwithu nga malume wavho. Ndo amba uri vhathu tshifhinga a tshi ngo fhela, vhafumakadzi vhane vha khou ḓivha vhafumakadzi vhaṱuku, vhuyelelani zwikoloni, iyani dzi abethe, dzamani zwiṅwe zwithu, ni shume. Muthu ane a vha uri vha khou vha vhona vhala vhathu vha seli, a vha nyagi u ḓivha uri mushumo ndi ufhio, ende tshelede a i ṅwali uri heyi ndi yo kuvha kana ndi yo khura kana ndi ya mini. Mara u ḓo pfha muthu a ita uri nṋe ndi ya gai, zwa vha zwi khou pfhi mini ndi vhutsilu, na thi maliwi, u ḓo shuma ni ṅwana wa mianga. Vha zwi pfha uri zwo zwithu zwi nga zwo shandea nyana. Ho pfhi ri ḓi lilele na vhana vhashu, muthu kha phande, muthu kha hasle, a tshi khou hasilela ene muṋe na vhana vhawe. U tshi hasila vho kuita uri vhana vhawe vhavhe na vhutshilo ha khwine, u vha rengele zwispele, u vha rengele dzi toy zwavhuḓi, dzi puzzle. U tshi khou zama u vha rengela dzi puzzle ndi u nyaga uri mini, vhavhe vhana vho no nga vho pakea zwavhuḓi hangeno muhumbuloni. Zwino hafha no ndavhala hu tshi pfhi hu pfhi ḽi tsilu, hu pfhi tsilu ḽi ḓi vhulaisa mbiti. A vhone munna khaladzi yavho khou i khou vhuya o wana matshekasi na musadzi wawe, u khou kwata ndi uri u khou to mufuna, ndi uri ni a tshina ndavha na riṋe. Vhone a vha ḓifhinduleli ya muṅwe muthu, vha vhuḓifhinduleli ya vhone vhana. Zwino arali vho baleliwa vhone vha vha khou thusiwa nga dzikhala dza vha zwi khou khakhea u thusana. Mara vhathu kha ri khorekhithe zwithu, vhana vha nga nnei hezwi ndo wana chance tsho vha dzhenisa tshikolo, a ndi vha gudise. U na to dzula khou founela vhanna u khou vhudzisa munna uri he munna tshiṅwe na tshiṅwe tshi ola badu munna, a ungo pfhi ni ḓililele na vhanna vhavheiwe, upfhi ḓililele na vhana vhavheiwe. Vho vhafumakadzi na vhuḓifhinduleli ha uri vhana vha vheiwe vha tshile zwavhuḓi. Ṅwana arali vhone vha muṱhogomela kha kudzhenele kwa tshikolo, vha muṱhogomela uri u tshimbila na vhonnyi, vha muṱhogomela uri u khou ya kerekeni na, vha muṱhogomela kha tshiṅwe na tshiṅwe vha nyago ḓivha, zwine a ṅwala vha nyago zwi vhona, mudededzi wawe vhone vha muḓivha, vha mu vhudzisa vho uri u khou itisa hani tshikoloni, vha nga si zwikone ngauri vhone vha bizi na khotsi ya ṅwana, vha khou vha tsheka, vha khou vha ṱhogomela nga maanḓa. Arali khotsi ya ṅwana vha lovha late, vhana vha sala vha siho fhethu, ende vhone vha ri mini, vha ri vhana vhavho vho loiwa hu si na muloi, muloi ndi vhone vha no shaya vhuḓifhinduleli. Zwe Yesu amba zwo ri vha ḓilelele na vhana vhavho, a vho ngo ya vuwa vho zwi attenda na ḓuvha na ḽithihi. Ende hezwo zwithu zwone vhuloi vhuhulu, ngauri mufumakadzi u funa u ḓivha zwa uri ṅwana wawe u tshimbila na nnyi, nnyi wa hone uliwa gai, u tshilisa hani, hone honoyo nnyi wa hone vha khou pfhesesa, vha sedze bugu dza ṅwana wavho dzi khou tshimbilisa hani, mudededzi wawe vha ite vha tshi mu vhudzisa, u khou itisa na vhone mune vha vhe thitshara ḽawo ḽa hayani, vha mu gudise vha 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 khou itela mini, u itela uri a vhafumakadzi vho no maliwa miḓini ya havho kana nga vhana vhavho vha dzikhaladzi dzavho, ni ḓifhelane. Musi muṅwe na muṅwe ana vhuḓifhinduleli, ndi uri u vha mualivho wa special ndi zwavhuḓi. Mualivho ane ṅwana khaladzi yanga ndi tshi khou mu vhona a songo ambara zwavhuḓi, ndi tshi dzhena nda ri no, vhathu ni songo kwama mara nda rengela ṅwana maṱeki, ndi mini zwezwi, a zwi ḓifhi. Hu si uri u ḓi vhulaisa vhutsilu, u fenga mbiti, u tou vhona mualivho wau a na munna wawe u pfha u tshi tonga u sa tou fa kana u sa tou thathaba, ndi munna wanu khaladzi yanu, zwi khou shandeya zwithu. I vha na vhuḓifhinduleli, arali ni tshe muṱuku ni tshe muswa ni a ḓi upgrade, makhethani tshelede yo kuvha iṅwali upfhi yo kuvhiwa, maketa i vha na vhuḓifhinduleli. Zwe na beba no to zwi beba ndi zwanu, zwi imeleni. A thi ri Zvino filamu zimu hapa noni kaka Job chapter 5 verse 4. Lari vana vatsiru tirufi vana valo. Ndamurero yova kure navo tiri hafi vokundwa koroni vasina murweri. Murweri ndi mme avango vana vipindureri mushumo wa mme ugada mwarivo. Vane hava vatu vanofi varivo. Fia zvino ni mutu achimara achitova munna. Uvono tukukanywa ovaka miyawe ukoita zwa musadzi wawe. Bakumva bone abato vha swina la muḓi wavho ni ba ri vha hwalisa vhuḓifhinduleli kha radzi yavho havho nga ndi vhone. Zwino vhathu ndi khou humbela vhathu vhane vha vha na vhana, tshekani vho dzibugu dzavho, tshekani dzi founu dzavho. Vhana maḓi vhone vha khou dzhoina na dzi satani dzimu ni sa ḓivhi. Vhunzhi ha vhabebi vha khou vhulewa nga vhana vhavho, vho dzhoina zwithu ani ḓivhi na luthihi, ani nyagi no ḓivha. Mara founu ya munna wanu ni ḓivha na phini ya songo ni vhudza, no i sedza nga ngai o lala uri u khou i kululisa hani. Tshekani dzi founu dza vhana vha vheiwo uri vhana vha vheiwo vha khou downloada mini, vha na dzi app dzifhio, ngori vhana vha ḓo dzhoina dzi satani dzimu. Vhana vha ḓovha vha khou ita zwa mafola na mini, na rumuni ya ṅwana wanu tsha na gumo dzhena, ani ḓivhi uno dzhena lini. Ṅwana u khou dzhoina mbanzhe ana 10 years, ani dzheni na rumu yanu tsha na guma kale kale u dzhena rumuni ya ṅwana wanu, ani ḓivhi na zwori u khou tshilisa hani. Ndi zwavhuḓi vhathu a ri vhe na vhuḓifhinduleli, a ri ḓililele na vhana vhashu. Rumuni dzavho kha rie ri tshi sedza na zwithu zwine vha vha na zwo ngomu ri sedze, ende ri vhe na vhushaka navho na vhungana navho. Ri nga si vhe na vhushaka na vhana ri bizi ri tshi khou gada vhanna, ri tshi khou lilela vhanna. Muthu u tou dzula nḓuni o tou ḓivhofha anthi a khou lila, khou lilela munna. Mara tshifhinga tsha u tou rabela, a rabelela vhana vhawe uri vha vhe na vhuḓifhinduleli, vha kone u bvelela vha si tswenye vhana vha sadzi vha dzikhaladzi dzavho hana. Zwino vhathu vha mudzimu havha vhathu vho no maliwa hafha miḓini ya vheiwei, ni vha ṱhomphe, ni vha fune. Vho to vhidziwa nga mudzimu miḓini yeneyo, ende vha deserve u ḓifheliwa. Vha ya tea u ḽa tshelede dza vhanna vhavho. Zwino ni ri yo vhudza vhalivho hezwi vhe wono no maliwa zwa vheiwe, ri ndi ni vhudze a ri na wana muṅwe mualivho a si na vhuḓifhinduleli. Ti muthu wa muwana vho zwithu zwo ḓi to bala o to balelwa. Mara muthu vhalivho ni ṱhonifhe vhalivho vhe wono maliwa. Muthu wa vha na mikhwa. Musi muthu ano vha khaladzi yanu, ano vha na mufumakadzi, inu ni vha na vhushaka na khaladzi yanu, na musadzi wa khaladzi yanu. Na musi ni sina thuso ni vhudza musadzi wa khaladzi yanu. Hu si uri ni vhudza khaladzi yanu ni khou thonthakala lini, ni tshi vhonga inu ni vho vhangisana na musadzi wa khaladzi yanu. A ni zwori zwinga zwo kha khenyana abe zwinga ndi u ṱana vhuḓabaḓaba. Hezwo zwino na vha ni khou itisa zwone arali ni sa koni u vha na vhushaka na musadzi wa khaladzi yanu. Ni funa u dzhiesa mukomana wanu, ni muḓowele, ni vhudzene problemu dzanu dzoṱhe. Husuri ha tshi ri tsheka maḓuvhano tsha ḓo uḽa musadzi a sina na ndavha, a sina na nndwa, ino soko thoma u vha na mavuvu. Upfi tsulu ḽi ḓi vhulaisa mbiti, tsilu ḽi ḓi vhulaisa mbiti, ḽi soko fanga mbiti dza nothing. Mara arali wo vha wo vhala tshikoloni, arali wo vha wo phanda, arali wo vha wo hasla, arali wo vha ita zwiṅwe zwi business nyana, wo vha ḓo vha u sina na problem na nthihi. Zwino arali wo baleliwa, ṱhogomela vhana vhau. Ndi ya ṅwana tou nukha mbanzhe ya vhuya fhela ya bva nga fasiṱere, ine na ndavha na zwani zwi ḓivhi. Zwine na ḓivha ndi u ṱolela muhalivho uri o to renga tshienda tshiswa, a li tshani muṅwe ḓiphine nga munna wawe. Bibeli iri u takadzane na mufumakadzi wau. Khaladzi yanu khou ita zwithu zwa right, a mu rengane na Brazilian u guma afha. Ine to ni vulea ṱhoho, ni thoma u ṱhogomela vhana vhanu. Please, vhana vha vhathu kha vha fhiwe peace.